Bana b'Imana dusangi kwemera muri Yesu Kristo ndabaramukije kandi basi nariko nababwira rero ukuntu nari nahisemo umutegetsi umwe kugira tuze turasambana ndonke ingene no ba mu nkambi basi rero ariko iyo hagera ku mugoroba w'ijoro ngiye kujyama ndiko ndasenga narasenga nkapfukama nkabwira Imana ntariko Mana koko ndazi neza ko ndi mucyaha cy'ubusambanyi kuko nashatse umugabo tutapfunze impeta kandi afise uwundi mugore ariko kandi sinipfuza kujyamana n'umugabo wari we wese sinipfuza kuba umusambanyi kuba imaraya kuko kuba imaraya nukurenga ibigo nyine nukujyamana n'umugabo arenze umugabo arenze umwe basi bana b'Imana nari narabyemeye hari hasigaye nk'iminsi ibiri kugira ndyamane n'uwo mutegetsi w'inkambi yari umwe mu benyegiti batwara inkambi kuko hariho umwenyegiti w'inkambi hakaba umwenyegiti w'isoko ariko nyene rumva sinovuga amazina yabo ariko abo twabanye ndazi barabizi basi rero hanyuma nyene ambwira kose ye sister wewe bimeze ukunuku ndamubwira nti wowe ntangorane nanjye naragukunze ariko ntitwojyamana umugabo ari ngaha atari nyuma y'inkambi ngo mbe nzi ko azomara y'iminsi basi muri make nari naramwemereye hanyuma umunsi umwe nari ndyamye mu gitondo iwanje hariho umugore w'umunyarwandakazi yacuruza umugorigori harakunda kuba hari abantu cyane rero mu gitondo nyiryamye kuko nyamu mama yabyuka kurangura kandi yabafise n'abakozi bamutwaza iyo migorigori numva mu gatondo abantu bari nyine imbere y'umuryango nk'aho bari imbere y'umuryango iwanje ahantu abantu bakunda guteramira ngo basha ngo babategetsi b'inkambi bahora biyemera ukunuku ngo bose ngo baraye baragenda ubunye ngo ngirifire ya mbere bayifatiye mu giteranyo ndavyumva ngo nabanaka basha naciye mbyuka ndasenga Imana imbabarire uwo munsi ngira sinasenze nk'uko nasenga ariyo nikanguye ndasenga Mana yanjye ndagushimiye umunsi ko naramutse ku bwawe basi mba ndakorotse igitanda mba nirutse no hanze nza kumviriza izo nkuru hanyuma nyere ngo kose ngo urabizi ngo baba ndaba bari basigaye barayogoje inkambi ngo bose mufire ya mbere ngo ngira ngubwo ku munsi kubari mu Burundi za giteranye kuko benshi bava mu za giteranye kwanza kari agace nyine bari barikebeye iyo nkambi bakari agace bikebeye nabo wasanga bitana ngo ni bakaka nimba bari bamwe ntumbaze nibwo rero numva rero jewe rero nuzura umunezero n'amashimwe kubera wa wundi yari nari namaze kwemerera ko tuzoza turaryamana nawe yarimo ndanezerwa ndashima Imana bana b'Imana naciye subira mu nzu ndapfukama rero ndasenga nitonze ndashimira Imana inkijije uwo muntu akaba bamutujije mu nkambi jewe ntarajyamana nawe kandi narashimye Imana kubera bamwe bari mu bantu bari barashatse kunduza mugabo Imana yo mu ijuru irandengera basiga mu nkambi bo baragenda narababwiye ukuntu nari narapfunzwe bampora umugabo yamfungishije yari umugabo w'umunyarwanda bakwegana nabo ngo namutwaye isaha narababwiye igihe nereko inzu kandi Imana yo mu ijuru igira neza shima umupapa yavuye nyine tunamutora abamwenyegiti yitwa Savimbi k'umwami Alberto ariko benshi bari bamuzi ku izina rya Savimbi ari muri Amerika n'abakoze bamwe na bamwe harimo n'uwahavuye aba sister wiwe yitwa Rugasiano sister wa Savimbi n'abandi bamwe nibuka amazina abakose twabanye neza mu nkambi ya Gitare nabo twabanye neza dukorana kwa muganga mubahite aho bari hose beshi bamwe bamwe twa batuvugana imana ikomeze bampere umugisha bas nero ndashimira imana ndakengurukira imana igituma nyene mvuze nabo bitwa basavimbi nabitwa barogasiano arogasiano wewe ari ngaha muri Australia ari mu ntara yitwa Darwin imana ikomeze mumpezagirire kubera ko nyene hari gihe natotejwe barahaguruka harimo n'uwo savimbi tukaja ahantu ndahibagiye nyene nyuma y'inkambi tugenda kurondera yo komanda umukuru umwe w'inkambi kugira bamfashe abo baza kumvuganira kubera bari babona inyene nabaho ndiko natotezwa n'abantu bamwe na bamwe mu nkambi aruko bamwe nyene bamwe baratahura impamvu hari abantu bariko barantoteza atampamvu umuntu ngo namwibye isaha kandi je ntari gushobora kumenya inzu mugabo wagacavuga ngo ariho ngo nibindi bintu ngo banyibye abo bategetse rero bamwe na bamwe bagaca rero bashaka gushigikira uwo wa munyamafaranga kandi babanyagitugu nyene nubwo ubwo rero iyo mana rero narayishimiye inkura ku mwasi wanje tutaryamanye basi ndakomeza rero mba mu nkambi abo rero urumva babatujije bavuga ko polisi zaraye zirabahiga no kuvuga umwe mu barabo bategetsi hariho uwari mwenyegiti mbese mbere mukuru yari urumva yari yarafashwe baranamujyanye mwisa kubera yari mukuru w'ibisuma abo benyegiti nyene nabo bigira ngo na basista babo ni abo bitwa nyene ko batwara iyo nkambi kuko urumva nyimba hari mwenyegiti w'inkambi yose hakagira n'icya kabiri kuri we kwanza urumva nyene rekana nabivuge imana yaranteteka nta n'umubasha bafise urumva uwari sister wa mwenyegiti mukuru ni we twari twarapanze yuko dutegerezwa kuryamana naramwemereye ko tuzoza turaryamana kugira akomeza ndengere ariko ndashimira imana ko imana yandinze hanyuma akabategeza abona ubwambure bwanje ngo abone umubiri wanje kandi una mwenyegiti mukuru ntako atari yarangize na wene naramubwira ko bitoshoboka hakaba rero hariho na mwenyegiti w'isoko nawe yaba ari umuntu akomeye kubera urumva batoza amahera bacinyiza abantu sha ndababwire bana b'imana birababaje kubona cyangwa nuko hariyo n'igihe bamwe banyinuba bavuga ngo nuba ndumututsikazi ariko kuba barabitwa ngo n'abahutu barengera abahutu bene wabo bagafata impunzi ni ukuvuga nk'umuntu yifitiye utuntu akora mu nkambi yenda akagorigori bonye na bonye ne bitwa ko abategetsi bakamubwira ibintu bafise ubugwi bw'abantu bakubita imbunda bakaza kwiba no kwica abantu bakica n'abantu mu nkambi rero abonye ne bita ngo ni bamwenye giti bimba amasoko bamwenye giti b'inkambi bamwenye giti biki nibo bagaruka bakica abantu kuko baje kugutera ngo ubahe amafaranga utayabahaye cyangwa urinze umenyamo n'umwe baca bakwica bakagusigura imayite hapfuye abantu benshi ndibuka ko hariho n'umuntu umwe bishe mu nkambi yitwa Ndebashe no kumwibagira ariko nyuma twaze gusanga mu bamwise ko harimo umwe kandi wo mu miryango jyango y'iwabo kuko ngo hari yamumenye ubwo rero urumva bafashe mwenyegiti mukuru kubera hari umutiri bagiye kuyiba bateze imodoka y'abatanzaniya umutanzaniya aramumenya neza ko ari mwenyegiti w'inkambi basi nyuma rero bagiye babona bamufata yagiye mu nama batanazi ibyo mbese inkambi abategetsi b'inkambi abatanzaniya n'abavuye hehe baba bazi kwa muntu w'umunyacyubahiro ameze neza ibaze mbwa nawe umuntu yari afise n'imodoka mu nkambi afise amapikipiki n'iki ibintu nk'ibi baciye bamufata rero baramujyana kumufungira ahantu mwisa nyuma rero wanyene nyimba ariwe yavuza abo bandi bose abo bakorana hanyuma haza kuza rero isekeza cyo gufata nabo bandi basi rero baca barabajana abo bandi baciye batoroka inkambi ariko umwe muri bamwe baramaze kubageza za mwisa barapfunzwe njima yezu rero uwo mugabo rero nitwaba tukiryambanye hanyuma ndaba mu nkambi kubera mwenyegeo wari kose mukuru yavuye ahunguka arataha jewe sigaranye ivirage hanyuma nyuma haje kuba ibintu by'amatora abaye amatora niyamamaza nyene bisanzwe n'abandi bantu bariyamamaza hanyuma batoye nta muntu yari kundusha majwi narakundwa n'abantu cyane ababa mu iyo village boss baramunda kandi iyo village yaramo n'abantu benshi baba bose bikorera ibyabo nyene kuba ku isoko mugabo babanyamahoro n'abandi nyene wasanga bari bake bayibamo atari abanyamahoro benshi bari abanyamahoro bidandariza ibisanzwe byashira bishanzwe kandi n'umuntu wese yababa mu iyindi village akabona amaze gutera imbere yaragyoherwa no kwimukira mu iyo village natwara kubera ko hari nahanegereye kuri polisi ku buryo na atabantu kenshi hatata kuvogerwa ngo bahakubita amasasu baze kuhiba basi rero niyamamaje n'abagabo barenga cumi ku bisanzwe hariho n'akagwikangwanya nyine kumva ko bakwiye ko jenotogwa ariko naratowe ndatogwa hanyuma mbakoze mukuru mu nkambi mwiyo village ego kandi ndibuka umuntu ya mbere sister yarose amajwi 35 ayo majwi twara nayahanura tukamenya bayamuhaye kuko yari umugabo yari afise abagore babiri nawe wa gatatu yari amajwi atatu akagira umuhungu wiwe yari yararongoye afise umukazana ayo yari amajwi atanu rero bagaca baharura imihana kuko yari umugabo yari afise yari umupfumu rero baca baharura abo bamwana n'abagenzi biwe amajwi neza bakayashyira ku murongo mu gihe rero hariho n'abandi twiyamamaje baratanze amahera baragize iki bariko baraharanira ko bomura ku butegetsi kandi narabaha umwanya ati abantu bose bashaka kwiyamamaza baje muri village basigurira abantu ibikorwa bazokora mu by'ukuri niyo ntari gutogwa ngo mbe na sister kuko murazi ubwa mbere nari sister nyuma umukose twakorana arahunguka sigara ari jewe ntwara village nyuma haza kuba amatora mu nkambi yose kuko buri ndumva nyimba yabari imyaka ibiri haraba amatora basi rero jewe rero navuga ati naho ntotogwa ntacyo bimbwiye kuko ndifitiye akazi nkora kwa muganga ikindi nacyo nari nifitiye imashini doda naraguze imashini doda mbese nkivuga hi imashini doda mbanje kongera kwibuka wa mukoze yitwa Samueli yari afise imashini doda naragura imashini yari yarimukiye rukore naho nanguruze igitenge nacanza nagenda kandi iji imashini n'umudamu wiwe ndamumenyereye ku izina rya mama Zefa rero baca bamba imashini nkidodera impuzu zanje n'abana banje narabadodera ibintu nk'ibyo umwana wanje naramudodera icyo gihe sinari bwari umwana wa kabiri basi nibwo rero urumva naravuga ati ntowe nari nifitiye n'amakade menshi kandi urumva icyo gihe nari naramaze no kuba koseye na numva kimwe cyece narumva naho ntotogwa umwanya w'ubwa sister ko ntashobora kuwubura rero numva ko atangorane kandi numva ntanatowe ko noba mbemurutse ku ibintu ariko kubera Imana naratowe cyane ndatogwa hanyuma camba rero koseye wa village mbega abantu bose banyishimiye mu by'ukuri village natwara atana aba bashaka nyene kumponda nabo ngo ba ngo ba je kwiyo ntebe baje baze barandomu nyene banyanyasa abantu ariko abantu baranyizera nanje narabizera kuko nta mukose yatangiye ruswa ariko jewe narajya ruswa nkajyana ubwenge no kuvuga ibaze nawe umuntu agi araje kose mpa uburenganzira ngende mu nkambi ngende mu Tanzania nze mare y'indwi mwe canke mare y'imisi ngahe ngende gupagasa umugore wanje aronka igitenge kuko warenga inkambi kose akaza kubivuga kwa mwenyegiti cyangwa akaza kubivuga mu kwa shefu w'abagadiyani urumva yaba ari ingorane jewe rero umuntu nkamubwira ati okay yigire nta ngorane yagaruka agacana amajana abiri cyangwa akampa amajana atanu yarakoreye amafaranga akambika umugore n'abana biwe mu gihe hari abandi bake bashaka ngo bagabure cyangwa akamubwira ati waciye bitatu mu cyatanu cyangwa mu igihumbi mwagiye nkara umuntu ampaye amajana abiri ari mu ihando ry'igitoke kubera iki ntoritora cyangwa umuntu akambwira koseye ngo nze kuguha agacupa byagenze neza nkagenda akangurira urwagwa basi rero umuntu yaranze akambwira kose ndafisa kambi ya mbiri ngo nze kukugurira agacupa akangurira urwagwa ubwo ariko arashaka ijambo ambwira akajambo kuko akenye no mu burenganzira akaja mu Gitanzania basi ibintu nk'ibyo rero natwaranye ubwenge nari umutware w'ubwenge nubwo rero byaragenze uko nyene ntwari viraje mu mahoro haragera n'igi harageze rero igihe twicagurira bamwenye giti tumaze gutogwa nk'abana kose mukuru hageze igihe dutora kubera hariho n'abandi benye giti bari baripendekeje mbwa bitari byiza dusha turatora dutora rero ndashima Imana cha dutora umwenye giti yitwa Savimbi hanyuma dutora ni na sister wiwe menya yitwa Rugasiano wewe ari muri Australia inkambi rero icagendera abaneza kuko nyene hari ubundi twari twaratoye ariko nawe akaba yarashaka gucinyiza mugabo tumaze gutora Savimbi n'uwitwa Rugasiano mama ibi inkambi rero icimera nkibonye amahoro uwo Savimbi Imana yo mwijuru yatwara neza abantu ndibuka gutya rero umuntu bantu b'Imana hari umuntu atogwa Imana yaramwitoreye kuva kera uwo munsi tuza gutora twatora uwo mwenye giti yitwa Savimbi yari umuwo Savimbi yari afise ubwanwa hakaba hari abandi bagabo mu nkambi bafise ubwanwa inkambi yose yaramaze kurota ko bazotora mwenyegiti Savimbi abantu bakaza baza kubazi ko uri wabaye koseye bakaza nk'abantu binyere bakazi wanje ati koseye rero wabe gatatu muraza aho duhitiye muraza ingorane twabayemo turabinginze mudutorere Savimbi abari watubera mwenyegiti uwo munsi abantu bari bafise amashugwe mu ntoke ariko Savimbi hari mani gubimuheza gere kandi ndazi azonyumviriza ndazi ko ari umwe mu bantu nkunda guha ubutumwa kandi ndamukunda kuko wewe n'umuntu akunda ijambo ry'Imana nirivuye muri groupe Radio Maria igihe cyose aba ari karambaza ijambo ry'Imana rya buri munsi rivuye muri Ekleziya Gatolika ego n'irindi jambo ry'Imana riba rigosoye ndarimuha kandi nawavise n'abanda rero Imana yo mwijuru iramugirira neza twaramutoye bana b'Imana kubera mwenyegiti yatogwa n'abakoseye ntabwo yatogwa n'abanyagihugu twebwe twatogwa n'abanyagihugu mwenyegiti agatogwa n'abakoseye uwo mwenyegiti Savimbi twaramutoye tumutorera n'ubundi yitwa Rugasiano nawe ndazi arashobora kuzonyumva na we wari hano muri Australia biraba byiza inkambi rero iragenda iba neza kubera abayahora bayicinyiza bari barabatujije mu nkambi abandi bapfunze duca twiberaho mu mahoro rero je narabayeho mu nkambi nubwo hariho abandi nk'abasekirite baza bashaka gucinyiza abantu ariko kubera bakoseye bari bahari bari mfise umutima mwiza n'uwo mwenyegiti savimbi n'uwo nasita wiwe ibintu rero ntabwo byari bibi nkuko mbere byari biheze icyo gihe ibintu by'imbunda byaragabanutse kubera ndibuka ikindi gihe ababa kose baba mwenyegiti batarabatuza hari igihe hari higeze kwimonogoza ibintu mu nkambi bazana n'abapolisi aba ba mwenyegiti nyene n'abandi n'abasekirite bakaja ku bapolisi n'ubu bakagenda ku bapolisi bakaba bambwira abapolisi ati muze kugenda kwataka ujya mudamu zipora ari arafise amahera arakora ibinini polisi zikaba zaza na karorero zikaba zaza kunyataka cyane nyene ku wundi muntu runaka rero abakimbizi impunzi zikarira mu makamba n'umugorogo gusa kubera ubugizi bwa nabi kandi buvuye kuri bene wacu rero igihe kimwe rero muri hasere hakorana inama hateranye inama ndumvike gihe nawe nari nkiri sister kose sinibuka neza canke se nkaba nari nkiri sister kose hakoranye inama baratanga ibirego abakose bamwe bavuga ati abapolisi bameze uku n'abasekirite bavuga ibirego barega abapolisi byatebye jewe mwumva muri jewe hari ikintu kiriko kirasunika kuvuga ukuri bamwe bakabivuga babirenzaho jewe ndakiriza urutoke kandi bariko baravuga ko hasigaye kwakira nk'abantu batatu nkiriza urutoke hanyuma muri hasere bamba ijambo bampaye ijambo je ndababwira nti rero uko byogenda kose kuko hasteri yari yifashe umwanzuro kw'abapolisi bakorera mu nkambi ari ukubakura kumbure bakazuzana abandi kandi ko mbese bariko barafatira imyanzuro mibi abapolisi njyewe rero bampaye ijambo ndababwira nti nyamara abapolisi turiko turabarenganya abapolisi bamwe bava Shinyanga nyimba ari Shinyanga abandi bakava za Karagwe abandi bakava mu byukuri abapolisi nta mupolisi ava muri Tanzania hagati azazi adresse ya zipora ni ihe adresse yo kwa Savimbi ni ihe adresse yo kwa Rugasiana aho ndiko nifashisha babandi na inzi twabana mu nkambi kuko nabo bamwenyegiti nabo bakose bamwe utemeye gukorana nabo waratotezwa bakagutera ati rero ntabwo baba bazi ama adresse yacu mugabo aba bene wacu babakoseye n'aba bagabyani nibo bagaruka bagatungira urutoka abapolisi bakanababwira uko zipora mbayeho gutyo abapolisi rero bakaza kunyataka cyane bakafata bakanzungagiza kugira ndabaho twombafise ati rero ububi nubwatwebwe abarundi b'impunzi nitwo twijyanira ntabwo ikibi kiva ku bapolisi muri hasere baca barabyumva neza inama rero iciba butangure bushashe koko abakuru ba hasere aba bose baca bavuga ati kabisa twaza twabona umuntu avuga ukuri ati uyu mugore wenyine niwe wenyine avuze ukuri cya ndababwira nti rero igituma nanje naratotejwe uku n'uku mbere hari n'igihe bashatse kungirira nabi mugabaho kugira bafate abantu bashatse kungirira nabi barabirengeje ku ruho rw'amazi ndabadondagurira n'abandi bantu nzi bagiye bafatwa nabi bivuye ku butegetsi bw'abamwenyegiti n'abo bakuru b'abagadiyani basi rero ibintu rero byaciye bija ku murongo barabigira uko bashaka niho rero haciye haza ibintu byo kuvuga ati basesa bari bahari mu by'ukuri bongere batore bushasha niho nyine twaciye dutora uwo yitwa Savimbi n'uwitwa Rugasiana n'abandi gutyo ibintu nk'ibyo bana b'Imana rero wa mugore yari umukuru w'abasekirite umwe yahora anyanyasa n'abandi bamwe baca kuko nawe naravuze ibyiwe nyame ibintu byose nari nabisutse hasi bacarahindura rero bacabaza baravuga ngo we ngo muze muramenya neza ko ngujya mugore n'umututsi kazi ngo kandi bamwe mu bakuru bahasere ngo nabatutsi ngo niyo mpamvu ngo bamwumviye ngo kandi wajya rikarashaka gutanga bahutu n'imbere y'Imana ntago nari ngamije gukorera ikintu umuntu wari we wese kandi jewe sindi n'umututsi kandi sindi n'umuhutu oya sindanazi ko ndi umututsi sindanazi ko ndi n'umuhutu nta muhutu no bangamira nta n'umututsi no bangamira nta n'umutwa no bangamira ndi umunyamahoro kandi ndabyizeye usibye ko ndi umunyabyaha nk'abandi bose ndi umunyamafuti nk'abandi bose ariko ntabwo no bangamira umuntu mvuga ngo ari ndamuhoye ubwoko oya rero icyo gihe rero urumva inkambi ibintu bica bisubira kuba bishasha reka audio tuyigeze ngaha ariko turacyabandanya umukama imana abahezagire cyane barahezagiwe n'Imana.